Ndabara mukije mwebwe mwese mwahisemwo gukurikira ibiganiro bice kuri televiziyo isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ingingo yo guhagarika uburovyi mu kiyaga Tanganyika mu kiringo cy'amezi atatu ngo yoba irabangiriweko ni cifuzo cy'abamwe mu bashinga mateka batuye umushikiranganji hajejwe ivyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika buseruko kuri wa gatatu akaba yabishuye ku rwego nshingwa bikogwa rwa leta rufise ico kibazo mu minwe userukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi nawamenyesha ko umuryango aserukira uzobandanya ushigikira igihugu cy'u Burundi akaba yabishikirije kuri wa kabiri hahimbazwa umunsi wahariwe uburayi uhimbazwa itariki 9 Rusama uko umwaka utashe murabikurikira mukanya mu idonido ryana makuru dasubiye kubaramutsa imfashanyo yatanzwe ni banki ya Afrika ijejwe iterambere BAD ifasha mu gisata cyo kugwiza imbuto zirobanuye irakeneye nabandi bofasha gusahiriza muri uwo mugambi bivugwa n'ujejwe igisata cy'uburimyi muri iyo banki ya Afrika ijejwe iterambere hakaba hari mu ruganda rwo kuri uyu wa kabiri rwo kurabira hamwe ingene bogwanya inzara mu gihugu cy'u Burundi agahamagarira abanyamitahe bo mu Burundi kuyishira mu gisata cy'uburimyi.
Il est vrai que les besoins sont énormes, nous le savons tous. Mais il est aussi vrai qu'on ne peut pas tout faire en même temps.
Nivyo bikenewe gukogwa ni byinshi nkuko namwe mubizi ariko byose ntibyokoregwa mu mwanya umwe. Imfashanyo tugiye gutanga ingana n'imiliyoni 12 z'amadolari ahanini zikazokoreshwa mu bice bitatu. Ubwa mbere no kugwiza imbuto zibanze ngaho ibikenewe byose birahari kugira dufashe cy'igihugu kuronka imbuto zirobanuye. Umugambi wa kabiri n'ugujanye no kugwiza imbuto biciye mu buhinga bwa none. Uwo mugambi kazotwara amahera n'ugujanye no kugwiza imbuto biciye mu buhinga bwa none. Uwo mugambi ukaba usaba uburyo butavuna cyane. Umugambi wa gatatu n'uwo gushira uburyo hamwe. Umugambi wugurura amarembo ku banyamitahe gukorera muri ico gisata. Aho nashaka kubabwira ko wayaze n'abagwiza tunga bo ngaha mu Burundi mu ntumbero yo gushira imitahe yabo mu gisata cy'uburimyi twese hamwe dushobore gushira hamwe ibihumbi imiliyoni 200,000 by'amadolari kugira dushire mu ngiro uwo mugambi. Ni banki ya Afrika ijejwe iterambere turafise ibyo twakoze twisunze ku byo twakoreye muri Ethiopia turizeye ko mu myaka itanu tuzoba twashitse ku mugambi twifuza tugereranije n'ibikenewe gukogwa.
Trop c'est vrai par rapport aux besoins réels mais c'est absolument important pour pouvoir justement mobiliser des ressources supplémentaires.
Nene babwiye mu ntango zano makuru ko bamwe mu bashinga amateka b'u Burundi basaba ko ingingo ihagarika uburovyi mu kiyaga Tanganyika mu kiringo cy'amezi atatu yoba irabangiriweko. Umushikiranganji Ezekiel Nibigira ajejwe ibijanye n'injira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko akaba yamenyesheje kuri uno wa gatatu hari umutumire mu nama nshinga amateka yuko rwego nshingwantwaro rwa leta rwamaze gufata icyo kibazo mu minwe yabishikirije mu gihe bariko bariga integuro yibwirizwa rijanye no gufashanya mu byerekeye igisata cyo kugendereza ibihe mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze.
Ingingo yo kugara kuroba mu kiyaga Tanganyika iherutse gufatwa n'ibihugu bine biri ku nkengera y'ico kiyaga iraraje ishinga abashinga amateka b'Abarundi. Mu gihe hari ibihugu bimwe mu vyegwa n'iyo ngingo nka Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo na Tanzania bimaze kuyanka, bamwe mu bashinga amateka basaba ko yobangigwa. Umushinga amateka Gatongwasa yatowe mu ntara ya Ngozi ni umwe muri bo.
Kandi yo gukora
Kugumushikiranganje ajeje ibijyanye n'injira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Ezekiel Nibigira yari kasigura integuro y'ibwirizwa ryo kwemeza amasezerano yo gufashanya mu bijyanye no kugenzura ibihe mu karere ka Afrika y'ubuseruko icyo kibazo kiri mu minwe y'ugwego nshingwa bikogwa rwa leta yizeza ko ivyavuyemmo bizomenyeshwa ariko nta kiringo atanga
kibazo ni nacho gituma rero muri leta iki kibazo bacicariye nizera neza yuko umwanya uwari wo wose hashobora no kuboneka intumbero janye na kino kibazo mugabo dutahura ko mu bikorwa bisabwa yuko dukora nk'abarundi canke n'ibindi bihugu tuzi neza yuko kijya kiyagara umurima rusangi kandi umurima wose ni byiza yuko utunganywa neza kugira ngo ushobore gutanga umwimbo ushimishije nkizera neza ko intumbero ijanye n'iki kibazo igiye kuzotanga
Iyo ngingo yo guhagarika uburovyi mu kiyaga Tanganyika mu kiringo cy'amezi atatu itekanijwe gushyirwa mu ngiro guhera ku igenekerezo rya 15 kuno kwezi kwa gatanu no kuvuga kwa mbere w'indwi iza igahagarikwa ku igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani uyu mwaka 2023
Chando die irakoze urakenuye tubandanye hano makuru twabateguriye ubumwe bwa Buraya burifuza gukomeza imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi hahimbazwa umunsi wahari wo Burayi kuri uyu wa kabiri uhimbazwa buri wa cenda rusama uko umwaka utashe userukira uwo muryango mu Burundi yemeza ko ubumwe bwa Buraya buzokwama bushigikira u Burundi mu bisata bitandukanye by'iterambere
J'ai rappelé que l'Union européenne avait obtenu le prix Nobel de la paix en 2012
Nibukije umuryango umwe bwa Buraya waronkejwe agashimwe kitiriwe amahoro mu mwaka wa 2012 aho umunyamabanga mukuru ishyirahamwe mpuzamakungu ONI Antonio Guterres aheruka mu nama abiri hano i Bujumbura kujanye no kuyi kibazo cy'umutekano mu biyaga binini yarashikirije ko imigambi mikuru ibiri yerekeye amahoro ku isi ari ibikorwa n'umwe bwa Buraya hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI
la déception le chagrin que nous avons quand nous voyons que la guerre à nouveau est à l'ordre du jour
turabazo cyane no kubona intambara zaduka ku munsi ku munsi haba muri Ukraine canke muri Sudani turifuza ko izo ndyane zihagarara vyihuta kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'umuryango umwe bwa Buraya nashikirije ko mu mwaka wa 2022 yari umwaka udasanzwe aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendera inzigo zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi aho ibihano byari byafashwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya ku Burundi byaciye bikugwaho ivyo navyo bikaba byatumye n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya tugira imigenderanire myiza iri mwituze kandi nkifuza ko ubwo bucuti bwo komera bukisununura aho nagarutse mwijambo nashikirije kwijanye n'ikintu kidasanzwe caha abategetsi b'u Burundi bakoze bishimishije mu gukomeza intwari bereye ubwigenge mu gisata cy'ubutungane tukaba dusubiye kwiyemeza kubandanya dushigikira igihugu cy'u Burundi mu bijanye no kubahiriza agateka kazira muntu
et aussi dans le domaine de la protection des droits de l'homme
Ano makuru ni hano duciye tuyagarukiriza nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro byacu. Isa.